n'umunezero nangerevyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu yako mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika barijya nino ku mugabane w'Abanyaburaya ku mugabane w'Aziya bari ngaho ku mugabane wa Afrika muri za South Africa Zambia mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vya Kenya Uganda mu bihugu vy'ibibanye mu buraruko mu Rwanda mu burengero muri Congo no mu buseruko muri Tanzania abari nga mu gihugu ca Burundi intara amakomine mitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho burumwe wese adukurikirana herereye mwese ndabahaye kaze Vyo nda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa vyo nda sabone hamura tujanga iburyo urafyo nda nuko kano kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizuja bigushikiraho zoba uherereye hose kwise amakuru agezwe kare karavugwa ngaha mu gihugu ca Burundi rero idosiyo ya bunyoni yavyukije ibindi bintu byinshi yanyeguruye ibinyegezwa byari byaranyegejwe n'abategetsi imfu zitandukanye za mfu nyinshi bunyoni yaragiye yagirizwa ko yazigizwemo uruhara ni mu gihe ibyo byose byatanguye kuzuka Arengi yome bunyoni garabona ko natavuga ukuri azovyirengera wenyine bikazoja kugatwe wenyine nihagire uwundi abibazwa byose bakazobimugerekako ene mu gihe rero bunyoni yahisemwo kuvugisha ukuri kose akavuga ukuri kwamye aho yasavye muri sentare ko yagomba kuburana ku murango ku mugaragaro habona abo bamwagiriza ko yagerageje kwica umukuru w'igihugu byose akabishira ahabona abamwagiriza impfu zitandukanye bose bakamenya ukuri kw'abategetsi karibo bagandagura bagambana bakagandagura bamwe bamwe mbo batavuga kumwe n'ubutegetsi ngo bunyoni rero arabona ko ubutegetsi bwa Varisito ndayishimiye atawundi bugomba kwikiza bugomba kwikura atari General Arengi Yome bunyoni arabona ko ariwe abangamiye ubutegetsi bwa Varisito ndayishimiye kandi ngo umutegetsi arikiza burumwe wese biboneka ko amubangamiye akamukura mu nzira atakundi kumukura mu nzira anukumwica nukumugandagura bunyoni rero na warabona ko umwanya n'umwanya ubuzima bwe bushobora kubuzi guhazimanganira yatanguye kuvuga umuco ngakurikije ivyo yabonye vyashikiye General Adolphe Nshimirimana na Lieutenant General Athanase Kararuza ivyo vyose ngo vyaramuhaye icigwa arabona ko rero uko Petero Nkurunziza umuhisi Petero Nkurunziza yikijije General Adolphe Nshimirimana akikiza Lieutenant General Athanase Kararuza yahora ari mu biro vyiwe vya Petero Nkurunziza mu kubatera ibisase ku miduga yabo nk'uko vyagiye biragenda ibiduga vyabo babitegaga ambushi ambuscade hama bagaca babitera amakompura Nawe rero ngarabona ko atakindi cyari gisigaye atari ukumugandagura ngo inama yari yakozwe ingingo yari yapfunditswe muri iyo nama kwari ukwica General Alain Guillaume Bunyoni bikozwe n'ubutegetsi bakagwika ba general kari hafi y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye hamwe nabo mwiperereza Inyuma rero yuko bamwe mu bajenero bifashishije harimo abagambanye bari basanzwe ari inshuti na bunyoni umujenerali wa mbere ni generali Ntigurirwa Sirasi yatumye generali Nizigama Emmanuel Murantunga Emmanuel Ndayiziga niwe yatumye acashika kuri General Alain Guillaume Bunyoni amubwira ko umugambi wo kumugandagura wamaze gufatwa wamaze gusinywa n'umukuru w'igihugu ko bagomba kumwikiza bakamukura mu nzira Bunyoni bamubwiye ko agomba gukora ivyo akoze vyose ibishoboka vyose agahunga akava mu gihugu akagenda Bunyoni yanse kumva Mukwanga kumva yaraciye ahunga iwe muhira aja mu ntara ya Bujumbura muri zone mubone aho rero yaciye anafatirwa mu kufatwa rero nyuma yaje kumviriza ko urugo rwiwe baruteye barusatse kandi ibintu by'agaciro byose byari mu rugo iwe muhira byaciye bipakizwa birajanwa ibitanda ameza amatuwarete amahera amazahabu ibindi bitandukanye nyine bikoze cyane cyane mu nzahabu by'ubutunzi w'inyoni yaratunze iwe muhira byose byaciye bipakirwa imodoka z'igipolisi ziperereza baca barabitwara muri ico gihe yari hateguwe ko bunyoni nafatigwa iwe muhira baca bamugandagura bakavuga ko mu idosiye yagerageje kugwanya inzego z'ubutegetsi n'inzego z'umutekano hama bagaca bamurasa iwe muhira bavuze ko bahatoye ibigwanisho ivyo byose nivyo bari baciye bitwaje baciye bagenda bitwaje bagomba kumwagiriza ko ari ivyo yari atunze iwe muhira muri sentare rero barabimwagirije bunyoni yaciye yishu ababaza ibiranga ivyo bigwanisho ni nimero z'ivyo nyine bigwanisho n'ukungene bavuga ko yari abitunze iparike yaravuze ico yishura kuko nta bimenyetso yari yatohoje ngo igende yateguye neza ukungene bagomba kwagiriza General Alain Guillaume bunyoni kuri ivyo vyaha bitandukanye kanye hoba ivyo gutunga ibigwanisha tabirekuriwe n'amategeko ivyo kugerageza kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete nawe kandi n'ibindi vyaha byo kunyonya itunga ry'igihugu yaciye yagirizwa bunyoni rero kuri kino gihe ngarabona ko atakindi gisigaye atari ukuvuga ukuri ngo kuko natavuga ukuri abene Burundi abarundi muri rusangi n'isi yose ntago bazohava bamenya batahura umuco kumfu zitandukanye zagiye zishikira bamwe mu bategetsi bakomakomeye cyane 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 ababaga batari ko barahuza umugambi n'ubutegetsi bw'abagaburiho ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza niwe yagandaguye Generali Adolphe Nshimirimana ngubwo bari ko barasohora ikiziga cha Generali Adolphe Nshimirimana uyu perezida umuhisi Petero Nkurunziza ngo yoba yaracitswe akabaza ngo ese koko General Adolphe Nshimirimana yoba yapfuye canke aracahema aracari muzima ivyo byose byerekanye ko abifisemwo uruhara no gutinya ko General Adolphe Nshimirimana yoba tapfuye yohava ari muzima akazokwihora kuri ayo mabi bari baciye bamukorera bunyoni ngo arabona ko atakindi gisigaye atari ukuvugisha ukuri kubagize uruhara na cane cane ko ubo babazi boba barakoze iryo bara ryo kugandagura umuhisi a Generali Adolphe Nshimirimana mbere na Lieutenant Generali Athanase Kararuza abo babagandaguye rero na abategetsi kandi ngo ababigizemwo uruhara ntibigeze bahagarikwa ntibigeze bafatwa ngo hanwe kurushika manga ya atawuzi abo babikoze ariko naho bikiri mu mfunyapfunyo canke mu binyegezwa bunyoni arabazi ngo nawe rero yaciye afata inzira arahunga kuko yarazi ivyashikiye Generali Adolphe Nshimirimana kungene yishwe akicwa n'ubutegetsi yarazi kungene Lieutenant General Athanase Kararuza yishwe akicwa n'ubutegetsi ariko abo babikoze abo bose bagiye bagandagurwa rero ngo vyamuhaye icigwa ntago yari kuguma mu rugo adahunze nkuko yaciye agenda abishikiriza ivyo ni vyavuzwe na General Alain Guillaume Bunyoni uriko uratangaza ivyo vyose inyuma yahaboneye ko ubutegetsi bwa Gitega ubutegetsi bwa Variston Ndayishimiye ugiye kumucira umunyororo wo guherayo vyabana ngombwa akazokwicigwa mwibohero Fionda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa Fionda sabone hamura cujya ngahe buryo urafionda no kwa kano kameze nk'agakengeri amakuru ibi